Kati, me tohu te rā ki wā koutou maramataka, hei te tuarima o Oketopa. Ka puta te kiriato hō a Aotearoa, o Aotearoa me ki, a Uproar, hei mā takitaki mā tātou. Ko puta te whakatairanga, mo te wā tuatahi, ka whakaari ngātahi a Julian Dennison, o Hunt For The Wilderpeople, rāua ko James Rolleston, o Boy. He tuakana teina rāua i te tau 1981, arā i te tau i taimai ai ngā Springboks ki konei me ngā ngahungahutanga i puta ake i taua wā.